Oi, Mimenza, oi, Mimenza. Oi, Mimenza, oi, Mimenza.
Ngikubingelela ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe-ile kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osasijoyinako ukuqala kule channel yethu, sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile. Abalandeli bakamaskandi sebeney'nsolo laphana zokuthi ngazuthi-ke kukhona ukungalingani laphana-ke phakathi kukaskevana laphana nojezu elikhulu laphana eqenjini abafana bakamgqumeni. Njengoba-ke kuye kwathonda iy'thombe ezahlukahlukene la khona abalandeli bamaskandi besho lokhe nalokhuyana-ke emayelana nokuthi-ke uskevana laphana ugqiza amakoti uyabambeka ngophondo laphana noma-ke uyacindezeleka lana kuleli qembu. Esithombeni sokuqala mbukelo othandekayo esikudonsela sona esiye sathrenda laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana, kuyavela laphana-ke njengoba ngikufakele mbukelo othandekayo ukuthi-ke ugqiza amakoti akalifakile icheni emqaleni laphana mbukelo othandekayo, njengoba-ke ubona ukuthi-ke ujezi elikhulu ulifakile yena laphana-ke icheni mbukelo othandekayo. Bese sehla siya ezansi laphana ekudleni lokho okuphambi kwabo mbukelo othandekayo, abalandeli bamaskandi baveza ukuthi laphana-ke ukudla kukaskevana laphana-ke akuphelele mbukelo othandekayo, bamlethele ukudla okuncane laphana mbukelo othandekayo, ngoba kuyabonakala ukuthi ama-grapes laphana-ke kuyabonakala ukuthi awu-2 laphana kaskevana mbukelo othandekayo, kanti-ke okukajezi elikhulu mbukelo othandekayo kuphelele laphana mbukelo othandekayo. Baveza ukuthi ngazi ukuthi ngampela ugqiza amakoti laphana uyaqandezeleka laphana-ke kuleli cembu leli labafana bakamgqumeni. Kanti esinye isithombe mbukelo othandekayo siye safaka abathandi bomculo laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana laphana-ke beveza ukukhalaza kwabo mbukelo othandekayo laphana. Yiso lesi ngifakele sona njengamanje mbukelo othandekayo, la kuvela khona laphana-ke uskevana mbukelo othandekayo emile yena mbukelo othandekayo, kodwa-ke ujezi elikhulu ehleli phansi laphana-ke. And uma uthi uyabuka kahle laphana-ke ujezi elikhulu uphethe isiphuzo laphana-ke, kanti yena ugqiza amakoti akaphethe lutho mbukelo othandekayo, ngokusho kwabathandi bomculo laphayana. Kanti kwesinye mbukelo othandekayo ngikudonsela sona laphana mbukelo othandekayo siye satrenda kakhulu laphana ey'nkundleni zokuxhumana mbukelo othandekayo, ilesi esivela lapho kwi-screen sakho mbukelo othandekayo, la khona ujezi elikhulu ephuma khona laphana-ke kwi-Fortuna lena ahlezi laphana-ke evela e-driver laphana-ke. Bakhala ngokuthi-ke abalandeli uskevana yena laphana ugqiza amakoti akakaze abonakale e-driver laphana-ke i-Fortuna, kodwa-ke iqembu leli lingelabo bobabili mbukelo othandekayo. Bengizofisa ukuzovo lwakho laphana nge-comment section ukuthi ngena ngabe uthini mayelana nalolu daba. Kanti kwezinye iy'ndaba esikudonsela zona mbukelo othandekayo osuku nanamhlanje, sekuvele intokazi laphana-ke ena-18 iminyaka, ithi-ke ingeyaseshowe mbukelo othandekayo, ithi-ke izalwa uKhuzani uMvukampongose mbukelo othandekayo, ithi-ke isihambe yaze yafika khona laphana eNkandle Mandaba iyofuna yena laphana-ke ubabwayo uKhuzani uMvukampongose laphana-ke. Ishiye umyalezo ukuthi-ke yona-ke ayifune imali nje kababwayo, kodwa-ke ifuna ukushintsha isibongo mbukelo othandekayo, njengoba-ke ibizwa ngokuthi-ke yona ingeyakaMthimkhulu, ithi ifuna ukushintsha-ke ibizwe ngoMpungose mbukelo othandekayo. Ibisicela-ke ukuthi umuntu ongakwazi ukuthi ayixhumanise naye uKhuzani akwenze lokho mbukelo othandekayo, ngoba-ke ithi-ke uma ngabe ithi yamzama laphana uKhuzani uMvukampongose ngey'namba lezi ey'khona ey'nkundleni zokuxhumana, ithi zama ukuxhumana naye akayibambi ifoni yakhe. Kanti-ke noma wakhe uma ethi uyamzama laphana uKhuzani uMvukampongose ukuthi-ke emfonele laphana ayibambe iy'ngcingo zabo laphana mbukelo othandekayo. Ibisicela-ke ngampela-ke ukuthi-ke iyacela ukuthi umuntu osondelene laphana noKhuzani ozobona lo myalezo lona ewushiye laphana-ke kwi-Maskandi News mbukelo othandekayo, ithi iyacela ukuthi ngampela ifuniswe laphana-ke uKhuzani uMvukampongose. Ngizofisa ukuzuvo lwakho-ke mina mbukelo othandekayo mayelana nalolu daba, ukuthi wena ngabe uthini mayelana nalolu daba mbukelo othandekayo, ngoba abantu abaningi laphana babenemibono eyahlukahlukene laphana nge-comment section. Ngoba-ke uma usibuka sona lesithombe mbukelo othandekayo, eyi, le ntombazane iyafana kakhulu noKhuzani laphana mbukelo othandekayo. Ngakho-ke abanye abantu-ke bayavuma ukuthi-ke kungenzeka ukuthi-ke ingane yakhe lena uKhuzani uMvukampongose, kanti-ke abanye hhayi babuka ukuthi uKhuzani njengoba ena-32 lengane ithi yona ina-18, okusho ukuthi uKhuzani lengane ngabe yena wayithola ena-14 years okuwukuthi ngempela into leyo enkonzima ukuthi kungenzeka yize noma ke kwezinye ikhathi yenzeke into efana le uthola ukuthi umuntu ona 14 useyakwazi ukuthi ke athola abantwana embukelo othandekayo ngizofisa ukuzuvo lakho ke lapha na comment section uthola ngabe uthini mana lolu daba bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo.